E aro nui atu ana ngā whānau o te hunga I riro ki te maina o Pike ki ngā ki taurangi a Winston Peters kia tō mai ngā mahuetanga o te hunga mate. Ae tautoko hoki ana a reipa me ngā kākāriki I te kaupapa kia uru atu anō ki te maina. Nāwai, kua kawea e ngā whānau tā rātou tono ki te kōti teitei rangatira o te motu me te inoi ake. Kia tirohia anōtia te whakataua te krauna, arā kia kaua e hāmenehia te rangatira o te maina a Peter Whittal. Makere I hoana ngā hāmene te kaumārua ki runga I te rangatira nā te mea e 3 miriona tāra te nui o te pūtea I tuku atu ki ngā whānau o te hunga mate.
We're not really going to gain a heck of a lot from it. It'll be a moral victory, but the whole point of it is that it should never have happened, and it shouldn't happen. You should not be able to buy justice. The vindication will be when we go up the drift, and we finally see somebody going in.
Ki rō kōti ko tā Worksafe e harai te mea I whati te tukanga a pūtea ki ngā whānau I te turea.